a mother. Zion, niwe.
Takweza kupangono iwe.
Ndiuze za mtima mwagu ukala ndine unapanga jisa ngoji fukwa pena umandikonda moda bita love you mama ndinika yodzigisa chikondi janga ndakupasa iwe chifukwa paiwe ndipo mwendina tela tima wanga ndiwa mene unandibera umandidodometsa umanditsisimisa kuti mpate iwe nadutsa muzikwa pena ndigagwa ndikupuntwa pomwa bale akwanka ndichesa singakhale mula iwo ankanenetsa koma lelo ndikufuna uziwe ndakonzeka kuzakhala ndiwe olo mafunde angabwere olo moto ungabuke ine nganganga ndili panguyo paiwe yeah
uli mumtima mwaine ndimafila ine iwe ngati zili zimbili na iwe unayeleza uli ndine kandigwile uli ndine kandigwile iwe maitale wane
tamfela tari ndakala tu ine ntawe ya itari upanda mtu wina iwe wapambari mafuwa ndidayika kumopa ndakari anada yutangona lelo ndikudeka zimbili zanga ndiwa mene wandichosa zotu nala china jeni sala lelo sinduganiza chikondi changa ndiwa mene wachiwina ndikulumbila singa fune wina ninene bwanji kuti weyo undivetse kapena ukufuna neyo ndichete tangodeka kwa makolo ndikutengere
ndimuntima mwaine ndimafila ina iwe ngati zili zimbili na iwe unayeleza uli ndine kandigwile uli ndine kandigwile iwe maitale wane
toka mandu zitipewe
iwe madale
usamvele za ena iwe ndine mpaka kale zili zimbili
na
iwe unayeleza
koma iwe
ndine kandigwile
koma iwe
ndine
koma iwe
gwile iwe maitale wane
uli mumtima mwaine
ndimafila ine iwe ngati zili zimbili
na
iwe unayeleza
mama
Tell you what.